le le ke nna le tshepo ha a tle le Mr. Alexe go tla go baakanya motšhini wa rona e se yaka re le mo Thapo Secondary School. Then ke dumela gore ga re tle go nna le bothata ka motšhini. If re na le bothata re mo founela fela, because ke motho yo e leng gore o dula mo taung o mo areeng ya rona. So ke itumetse thata gore Mr. Alex a ba tlile le ene. Ke a go itumelela tshepose gore o tlile ebile o dirile tiro ya gago ke e bona lentle.
Ke nna tshepo ke tswa mona mo taumone, re tswa mo South Person. Gompieno ana e le letsatsi la ka la ntlha la go kolomaka motšhini le go servisa. Jaaka ke le mone ana, re batla gape le bone bašwa ba mo maera mona ba mo lokale mona gore ba kgone go kry-a dithuto tsa go bankanya motšhini le go iclean-a mo teng. Jaaka re le teng ana, go simolola gompieno ana re tlo gore simolola re batlana le bone bašwa bao ba batla baekana le rona le gore kgone ba tsenyetseng.